Da 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 Yeah. Thank you. fucking DJ fuck DJ fuck fucking DJ fuck DJ fucking DJ fuck DJ fuck fucking DJ fuck DJ fucking DJ fuck DJ fuck fucking DJ fuck DJ fucking DJ fuck DJ fucking with the beat go.
shit. Kick that shit.
Mistress Louise, I am a pervert. I love to be dominated by beautiful women like yourself. My favorite is to pay a woman to pull my nipples hard while I wank myself off. I would love to know what you would do to me if I walked into a room naked and you were in there with your friends. Please contact me if I'm worth it.
Thank you.